It's raining again. It's supposed to rain all day. We're supposed to go somewhere that's beautiful mountains, but rain. Unfortunately, this is going to be the entire day. It's raining.
So
it's going to be lots of coffee and inside stuff today. Yay for rainy days! Alright, another rainy town, but we're going to Gustaf Klimt something or other. Let's go, ladies! Alright. That was delicious, but the weather's gotten worse. Worse! Filming, go! We believe in you! Losers!
Raining, this would be a really fun place to go swimming, and I'm pretty sad about that. Maybe we'll come back, but it's awesome.
How was it? Alright, so we're back in Bad Ischl because there is nothing to do around the lakes because it's raining. So here we are. Three men! See them, they're getting drindles. We'll give you a fashion show in just a second. A little spin, because it's gonna spin. Oh, love it.
Da 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 da